Iyo ravye ubuzima ukuntu bumeze hari abantu bushora kubona umengo uyu muntu yari kugira ubuzima bwiza bugize gutagatera imbere akagira gute ariko ugasanga siko vyagenze kuko musomye ijambo riri muri Proverbe chapitre 10 verset 22 havuga ngo c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Haleluya, umugisha w'Uhoraho ni utungisha. Iyo Uhoraho guhaye umugisha uravyumva bishobora kuguha mu buzima bwawe kuroranigwa. Naho muri course wabone kumenga wowe uzoshika inyuma y'abandi naho mubiboneka mu bwenge bwumvikana atamahigwe warufise wo kubishikako ariko kuko umugisha w'Imana uri ku buzima bwawe Imana igatuma bishoboka iki nico gituma mu buzima atari vyiza iyo uri kuriyumvira iterambere ryawe canke iyo uri kuriraba nta nari Imana itwemerera yuko turaba kuvyo dushoboye kugira ngo twiyumvire ku mugisha w'Imana. Sinshobora kurabira kuvyo jewe nshoboye no vyo mfise muri konte yanje n'ivyo mfise mu madiplome yanje kugira ngo abari ivyo binyemeza yuko nzororanirwa mu buzima. Kuroranirwa mu buzima ntibuva kuvyo jewe nshoboye, kuroranirwa mu buzima biva kuci Imana yateguriye ubuzima bwanje kandi cishaka gushikana ku buzima bwanje. Kuko yavuze ngo kuko nasanze abatunzi sibo bafise umukate, abanyabwenge sibo bafise faveur. Ukura vyumva abari sage sibo bafise ibintu. Nukuvuga ngo ni kintu Salomo yize muri observation y'ubuzima bwiwe asanga abantu atakintu na kimwe kijustifia ko bari gushobora gutera imbere mu buzima ariko barateye imbere.